Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Bakhala Ngokwenziwe uRasta kwehlabaniso somculo Riky Riky esanda nakudlula emhlabeni ngeviki eliphelile. URasta udume ngokuhlonipha amaciko aseNingizimu Afrika uma esedlulile emhlabeni edwebe ithombe ezokwahlonipha. Kodwa ke kuRiky Riky bathi cha ushaya iceleni ayikho lento ayenzile. Bayithatha njengokwedelela ke ukuthi umuntu obethandwa kangaka emdwebe eyinto engahlangani nokuhlangana. Abantu babese bemhlasela yena uRasta khona lapha ekhasini lakhe like Facebook. Stoutobe stombe sika Riky Riky wabese faka umbhalo othi legends never die we multiply wasethi ke rest brother you made us proud fashion guru a producer a musician and motivational speaker stay shining abantu baye bephoseka lapha kuma comment beyohlasela yena uRasta besho izinto ezahlukahlukene bafethu ke ngizofisa mina ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi comment section ngalo lodaba loka uRasta ukuthi mhlambe wena into ithatha seriously noma indlela nje uRasta asuke eyitshengisela ngayo ubuciko bakhe futhi ke engekho serious. Mina ke njengendathelika YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalo lo daba ungibambeke evidweni elandelayo.